kazi gahagaze kandi twibuka yuko je ntari umusazi sindo umusazi sinshobora kuvyuka nkiyadukiza ngo stop ndahagaritsa akazi ahantu nakuri ibiharage hari kintu cabaye gituma je koresha umwanya mvuga ati hanze ndarangije asigaye aho umwungire ariko ni mfise ubwoba yuko nshobora kuja mu gasho
ushobora gufungwa
kubera novuga yuko umuntu ariko yibaza ko tuko turahangana ansumvye uburyo ansumvye uburambe muri ibi bintu ansumvya igihagararo bisigura ko je mfise ubwoba ariko nize ikintu kimwe gusa ubutunga nize yuko iki gihugu cacu kirimwe abagabo kirimwe abagabo
okay ufise ubwoba gute mu gihe muri kontra wasinye ufise amategeko agukingira naye akingiranye nayo gusinsha kontra ubwo ufise nubwiki
akaruta kandi karakamira karuta kandi karakamira
gute
bon
kontra wasinye ho yavuga iki
kontra nasinye vyari ibintu byo twemeranije kuko umukozi ahagaritsa akazi hari amafaranga kana katanu
angahe
yari amafaranga gira ku miliyoni urabizi nta gishasha yari amafaranga gira ku miliyoni ayo mafaranga yaragabuwe ukuntu nyene aragira kuri mwati yayo turayemeranya neza ataya amafaranga nzo yatanga ibintu bije mu muco jewe koresha umwanya turemeranya ikindi yuko ayo mafaranga ndayarishe azofuta ibintu kintu cari cyo cyose dusanzwe dufitaniye n'uyo mukoresha wanje turemeranya yuko atambonesha kure nimwe koresha umwanya zigira aboneka ko ari kashikiriza ko yahagaritsa akazi nabo banyemerera yuko atakurubuga na rumwe bazocisha kwa byo bintu yuko koresha umwanya yahagaritswa akazi kwirinda gucafuzanya no kuvuga ibintu uko atari mu minsi ibiri nza mbona
ikiganiro
harakozwe ikiganiro ngo koresha umwe yahagaritsa akazi kubera ngo gufuhira Sauda ngo na Kesdan na musi wari mwe nigeze mfira Sauda kuko Sauda umugore wanje musumvye ubwiza kuva ngaha no mu gatumba kintu ngo basigura bariko badukurikirana uno musi jewe banzaniye convocation kuri BCR kuri BCR nahonzi ahonzi ariko numva ngo ni mu buyenzi ariko
bakuzane aho nyene bakuzane
convocation ariko
ntirashya
iri kwa nyumba 10 umuntu iri kwa nyumba 10 ndisire
se wayibone cyangwa nyumba 10 yakugiye kuba gufite ubutumwa
ndisire kuko wayirungise wenyine yaranyandikiye ati
inde akes
yaranyandikiye ati ejo duhurire kuri besere mu gitondo saa 3
akes don wenyene
yanyandikira
ati icemeza ni giki
icemeza ni ngaha ni message yiwe irimo
ivuga
ati
ejo duhuriye kuri BC.
Ejo duhuriye kuri BC saa 3 ngo nizere ko wayibonye convocation wayibonye.
Akes dan wa undi waririmba. Wa undi mwagwananye urugamba rukomeye.
Neza cyane
ni. Vuga nabirandri promoter.
Yanyandike sinigeze mvuga nabirandri promoter nariko ndarondera ubufu. Ngo bufurenda burondera mu nzira je nyine mbona yuko ari yo nzira isoma.
BC.
Ego soma binakunze.
Bonsoir.
Kabura umwana cyibuka yuko umwana
ka. Kabisa koresha umwanya. Uribaza ko akesa gukeneye ko iki yifuza kusubira mu kazi cyangwa wifuza gusubizwa mu kazi cyangwa wifuza gutangura ivyawe
akesi yifuza kumfungisha kuko nivyo yanzaniye convocation kandi bita hari
Yes bakunzi ba Hit Top TV ndabaramukije ni Landry promoter muganga umutarani gwa tute kizimya moto famous vap killer igiseruka rukambye Mr Ntwari Mr kizimya moto mvuze kizimya moto ni wandi wa wundi nshobora kuza ibana nkazimya umuriro uburi kuraka ndetse nkaheza nkatanga solution ndavuga solution uyu munsi dufite umutumira dasanzwe numwe mu ba youtuber bakora neza ubona neza yuko biri behind yo kuba ari umumenyesha makuru numwe mu muryango wiwanje Benshi mukunze kumwita mukuru wa Landry abandi bakamwita ngo Landry ni mutoyi wa koresha umwanya dufite koresha umwanya mu bwami bwa Hit Top TV ariko kandi akaba yitwa Guilain Guilain iteriteka uwiteka uwiteka Guilain benshi bakumbaka muzi kwa kuri John Terry kumvuze uko yakunda umukinyi yitwa John Terry abandi bakamwita Terry Sat kumvuze uko bamuzi amwe mu mateka ari kumwe na Sat B abandi bakamwita koresha umwanya abantu bashe kumumenya ageze mu kinyamakuru Waka Light TV icyo kinyamakuru nyene kiba kiri mu binyamakuru vyashoye kuvyura ndetse no gufasha umwe mu bamenyesha makuru mwemera akabasanzwe ari no mwihiganwa ridasanzwe muri platform award ndibaza benshi murabizi ni koresha umwe turi kumwe mu bwa black Mugambwa Hit Top TV. Koreshumwanya turaguha ikadze.
Ni Mr. Koreshumwanya, Mr. Tugesho, Mr. Kimya Kimya, Mr. Vuguta. Akanyamuji, sutwa chawa na yandi menshi. Dingaha muri Hit Top TV, ikinyamakuru kirongowe na Petit Frere wanje mu maraso, Grand Frere mu mwuga ari we Landry promoter mukunze cyane ndetse naje nkunda cyane.
Ibiganiro nk'ibi wabera ukaryari kucya uri pose ukaze ukavuga ivyumviro bikurimo. Ngo umaze gukora bingahe?
Bo biganiro nk'ibi narabikora buke ariko sinabikunda cyane, ariko narabonye neza yuko biryoshye biraryoshye. Nabikora ariko sinabikunda, ndetse n'ubu ari game mora ndabikora ariko sindabikunda cyane.
Mbego wabonye ko ufite micro shasha?
Cyo ndakuzi ko kwiyemera buke buke ico kintu ndakikuzi ko
eh bakunzi bahito twaguze ama micro twaguze microphone
abuzima bwa telefone
aho ni mugiye eh bari bamaze iminsi iminsi bavuga ati eh Landry promoter VIP Landry promoter VIP ko kutagwe kutagura ama microphone ko kutagira ibi nibi nibi nani ndavuga ati eh microphone coming soon ka tushimire rero vyimva mutima abantu bagiye barasupportinga Hit Top TV gushika turonke microphone za Hit Top TV
microphone garandri zavuye mu ba ma support canke mu musa aruro nyine wibikogwa
nije ndiko ndakubaza si waje kumbaza koresha umwanya ariko kandi nakwibutsa yuko erega atabantu naco twoshikako atabafana ushora kuba ahi note yavuye arabafana badushigikiye
bakazo
views bigenda fresh. Okay, koresha umwanya uno mwanya ninde?
Koresha umwanya uno mwana numu
uno mwanya
uno mwanya numu youtuber namaze kuja mu mujyango w'aba youtuber ikintu bintu ntari nzi neza yingene bimeze, ariko maze kuja mu mujyango wa Waka TV narabonye neza yuko iki kintu atari byo gufinisha ubifashe nkama ukabikunda cyane byo gutunga bikagutungira no mujyango ukabaho ubuzima bukabandanya uno musire ndumupambanaye niko ndarondera.
Ego reka twinjire mu mizi Mr. Koreshumwanya. Haje Mr. Koreshumwanya yatanguye umwuga wo gukora ku rwego rwa YouTube ryari?
Mu mwaka uheze hari imbonesha kuri twa Flip GTV narayikoze ko ikiringo cy'amezi atandatu amasezerano rarangira tukaca na wazima turasezerana ndaja mu mujyango wa Wakala TV bisigura neza yuko ni mu mwaka uheze kuko muri waka nahaje mu kwa mbere muri Flip GTV nari nahamaze amezi atandatu urumva neza yuko ni mu mwaka
haryo zina koresha umwanya ryavuye
zina koresha umwanya nije naririmye bivanye n'ukungi nahora ndaryumva ariko ndavuga ati iki kintu cova mu izina ego
ushobora koresha umwanya
cyane mbakoresha umwanya kubera nasanze neza ko mu buzima kugira utera imbere bisaba yuko ukoresha umwanya ndavuga ati reka rero kugira mbone neza yuko ikintu cova motivasi ubwa mbere reka nite koresha umwanya iminsi yose nzoshaka kunebwa nzokubike ko nitwa koresha mwanya hama nongereza ingufu kugira bigende neza
haje ugiye koresha umwanya ryaje riva kuri kuri yo mbonesha kuri kora kuri rubuga rwa YouTube ico giye wakoreramo cyane koresha umwanya ryaje umaze gushika muri Waka Light TV.
No koresha umwanya ryaje nkorera kuri yo mbonesha kuri Flip GTV kuko narica hasi ndiyumvira ati ko nje gukora mu ibi bintu meze nka journalisme sino hindura izina kuko nitwa Terisat ndavuga ati ntegezwa guhindura izina kuko vyanka vyakunda nta muntu nosaba ikiganiro abona nitwa Terisat acabona yuko mengo na mafanatism ukuntu.
Ego uno mwanya uri ngaha kugira dushobe kuyagukuri kubijanye n'ibinabiriye biri kubiravugwa muri industry ya kabiri ka gatanu indwi aho mbona aho ubona buri muntu wese ariko aravuga ati Landry promoter turifuza kugira icyo uvuze turifuza kugira icyo ufashije mukuru wawe gushikira umwanya koresha umwanya uri mu bibazo bitandukanye aho mbere ubona neza ko umaze iminsi itari mike utaboneka kumbonesha kure Waka Light TV nike kibazo cyo bacarabaye kuri koresha umwanya yari rukanywe koresha umwanya yari kuye mu kazi koresha umwanya yafuye kina Akes Dan ndifuza kuduha umuco winjiye mu mizi
icya mbere cyoco reka manze mbwira bari ko baradukurikirana buri gihe cyose iyo nibutse numvise ikibazo nk'ico ndumva ngiza gahinda gakomeye cyane mu mutima wanje kuko je ndafise ubwoba bw'ubuzima kuko ndi umuntu umwe mu bajene aboneka nk'umujene ariko ntunze umuryango mboneka nk'umujene ariko ndi umupapa urumva kuba umupapa naho
asomso
gi asomso na gasore kanje akana kanje ka kabiri nakavyaye mu ngorane zikomeye cyane akana nifuza yuko ejo haza kubona neza yuko papa wako afise icyo yakamariye mu buzima rero iyo umbaje ikibazo nk'icyo ndumva nubabara cyane kuko ni kibazo bien sûr que ni kibazo nimba ndi ngaha ni kibazo kabisa kuko yaba ntari ngaha hari umuntu mwari kurinda kuvugana ati ingo dukorane ikiganiro mpa naka dukorane ikiganiro ariko wampamagaye ndabanguka nk'umujyango n'umujyango mpamagaye nka grand frère mu kaza mpamagaye ndaza rero novuga neza yuko ninjiye mu mizi gatoyi ikibazo ikibazo gihari si kibazo cyoroshye cyane ni kibazo cyampabuye gose kuko ndi mu buzima ntarimenyereye
warirukanywe
ndiko nkoresha YouTube studio ico kintu sinari ndakize kintu cyitwa YouTube studio ntacho nari
absence
ngo nimbari biki nibiki ngo content
ngo watch time
nibintu ntarinze ariko navyisanze
waruze tiba
je narinze ati
turakubise
ewa naka namukore yakanyamuti yamvuguse shirako twujyohere naraba gusa views ariko ubu ndaraba nikiganiro kimwe umwanya cinjije urumva ubwo nubuzima bundi ndimwe kandi ubwo buzima buragoye cyane
ukosha YouTube studio camera deplacement
tuyaze gato cyenda kubaza ati mbe waravye cyenda guhari cyenda guhari
okay turifuza kumenya koresha umwe nakiboneka kuri waka light akes dani bapfuye iki
akes dani na novuga ko atacho twafuye ahubwo nivyo twumvikanye biraja mu ngiro
mwumvikanye yuko tuno kwezi ni kwagera kuzocuhagarika
twumvikanye neza yuko jewe akazi gahagaze kandi twibukanye ko je ntari umusazi Sindo musazi sinshobora kuvyuka nkiyadukiza ngo stop ndahagaritsa akazi ahantu nakuri ibiharage hari ikintu cyabaye kitumaje koresha umwanya mvuga ati hanje ndarangije hasigaye aho umwungire kandi mu bugwa neza ko mfise uburenganzira ego
my brother ngiyegeje kurikana ama status yawe ya WhatsApp washe gupostinga ati haraheza amezi abiri ntaboneka ku nyamakuru waka light tv abantu benshi basanze inbox bambwira ati mukuru wari muri base zigira zimwije zigira zimumare uraraba ugira icyo uvuze n'icyo ushikirije abene gihugu koresha umwanya muri base na AKES don koresha umwanya cyangwa muri base na waka light tv
koresha umwanya nta munsi numwe yigeze akora icyo kintu bita base ni nayo mpamvu no munsi atokora base mu gutangura gukora ibikorwa byo wabishira kumbonesha kure yo uvuga yuko ari yo gwiwe rero nimba ntigeze nkora base ni nico gituma nuno munsi nashobora gukora base jewe ndi mu kibazo
na nico kibazo nico dushaka kumenya ikibazo n'umujyango kivuga gute tubwire nimba hari ico umuntu ashobora kugufasha no kugushigikira amenya hera kuko bamwe bamwe birababaza iri gukoresha telefone mu gufata amasanamu
bon ico kibazo jewe narafashe ingingo yo guhagarika akazi bivanye n'ivyo tutumvikanye ko by'umukoresha n'umukozi
Imisi yose iyo umukore iyo umukozi yihagaritse mu kazi amategeko aramukurikirana ndetse ubutungane bukamukurikirana bivaye na contract barasinye ndifuza kumenya mu gusinya contract muri waka light tv uba waributse guhagarira amategeko gukingira
ama contract zose ziba zifise gukingira mwene
gusinya n'inyene kwitanga
ego bisigura neza yuko hari ibinkingira nibikingira mwene vyo bisigura neza yuko ibinkingira jewe birahari kandi byarankingiye ndetse n'ubu bikomeza kunkingira ibikingira mwene urubuga nawe byaramukingiye n'ubu bitegezwa kubandanya bimukingira ego
my brother washo gupostinga kandi uravuga ati je bugya ndageramiwe bujya nshobora gufungwa umwanya n'umwanya
ego
aho mbere benshi nabona batanguye kwandika ngo koresha umwanya mugasho kubera iki koresha umwanya mugasho
koresha umwanya ubuje nawe tuvugana
uvuga ati jewe koresha umwanya mugasho kubera ko benshi batanguye kuvuga ati koresha umwanya mugasho
ivyo babikoresha nka titre umwanya bariko babikoresha nka titre babikoresha koresha nka titre ko n'umwanya sindi mugasho ariko ni mfise ubwoba yuko nshobora kuja mugasho
ushobora gufungwa
kubera novuga yuko umuntu ariko yibaza ko tuko turahangana ansumvye uburyo ansumvye uburambe muri ibi bintu ansumvya igihagararo bisigura ko je mfise ubwoba ariko nizeye ikintu kimwe gusa ubutungane nizeye yuko iki gihugu cacu kirimo abagabo
okay ufise ubwoba gute mu gihe muri kontra wasinye ufise amategeko agukingira naye akingiranye nayo gusinsha kontra ubwo ufise nubwiki
akaruta kandi karakamira
gute
bon
kontra wasinye ho yavuga iki
kontra nasinye vyari ibintu vyo twemeranije kuko umukozi ahagaritsa akazi hari amafaranga kana katana
angahe
yari amafaranga gira ku muriyo nurabizi nta gishasha yari amafaranga gira ku muriyoni ayo mafaranga yaragabuwe ukuntu nyene aragaruka aragira kuri mwati yayo turayemeranya neza ataya amafaranga nzo yatanga ibintu bije mu muco jewe koresha umwanya turemeranya ikindi yuko ayo mafaranga ndayarishe azofuta ibintu kintu cari cyo cyose dusanzwe dufitaniye n'uyo mukoresha wanje turemeranya yuko atambonesha kure nimwe koresha umwanya zigira aboneka ko ari kashikiriza ko yahagaritsa akazi nabo banyemerera yuko atakurubuga na rumwe bazocisha kwa byo bintu yuko koresha umwanya yahagaritswa akazi ukwirinda gucafuzanya no kuvuga ibintu uko atari mu minsi ibiri nza mbona
ikiganiro
harakozwe ikiganiro ngo koresha umwe yahagaritsa akazi kubera ngo gufuhira Sauda ngo na Kesdan na musi wari mwe nigeze mfira Sauda kuko Sauda umugore wanje amusumvye ubwiza kuva ngaha no mugatumba Kesdan ndamu novuga yuko umuntu wese ari yemera kubujyo bwiwe jewe mu bisanzwe je kuri jewe ndamusumba Kes ko ndo umuntu umugabo ntunze umujyango na waransumba kwera tunze abandi atunze rero je sinafushe nico tumana hakazi
tukiraho nyene my brother buyangaha urabizi yuko uri kumwe uri kurabazwa n'umuntu kandi yabunyoye ndifuze ko uhu muco akaba dukurikirana twinjiye mu
bitsi
hari makuru avugwa yuko Sauda yo bari mu batumye uhagarika kazi behind ivyo vyose bagiye barabona ibiganiro kuri Waka TV vya wowe na Sauda ubwa mbere vyatanguye vyatanguye bica mu zindi nzira aboneza ko abaya makreasiyo kanaka habaye akantu kanaka bitari ngombwa ko zivuga bivugirwa ngaha kuri television ariko hari ibintu kanaka vyari hagati ya case munyuma vyari hagati ya case na Sauda biba ukuri bivamwo bivamwo ukuri bimaze kuba bivuye mu kuri Sauda aba aronkejwe uburenganzira budasanzwe mu kinyamakuru Waka Light TV kurutu wakubiswe aduga impango kurutu warayinzara kenshi nuwagiye mu makartier menshi arondera makuru n'iterambere y'ikinyamakuru ndetse uyo abashizwe hasi nyene gukubitwa amaze kubibona aravuga ati oya na karabo baje nije nabazanye nta kuntu bonsunga arahejuru bakanja hejuru kubera ko kubera urukundo go barugiye hagati mu gihe bazi neza ko mu ntango twabiyanze ndifuza yuko rero uduha umuco kuri ayo majambo yagiye arashikirizwa n'abana bari yahijya nini
ica mbere cyoco imbere yuko nshikiriza ico kintu hari kintu ngo basigura bari ko badukurikirana uno munsi jewe banzaniye convocation kuri BCR kuri BCR nahonzi tahonzi ariko numva ngo ni mu buyenzi ariko
bakuzane aho nyene bakuzane convocation
convocation ariko ntirashya mu ya vre iri kwa nyumba 10 umuntu iri kwa nyumba 10 ndisire
wayiboneye cyangwa nyumba 10 yakugiye kuba gufite ubutumwa
ndisire kuko wayirungise wenyine yaranyandikiye ati
indi akese
yaranyandikiye ati ejo duhurire kuri besere mu gitondo saa 3
akese doni wenyene
yanyandikira
ati icemeza ni giki
icemeza ni ngaha ni message yiwe irimo
ivuga
ati
ejo duhuriye kuri BCR.
Ejo duhuriye kuri BCR saa 3 ngo nizere ko wayibonye convocation wayibonye.
Akese dan wa undi waririmba. Wa undi mwagwananye urugamba rukomeye.
Neza cyane.
Vuga na birandri promoter.
Yanyandike sinigeze mvuga na birandri promoter nariko ndarondera ubufu. Ngo bufu renda burondera mu nzira je nyine mbona yuko ariyo nzira isoma.
BCR.
Ego soma binakunze.
Bonsoir nizere ko convocation yawe wayibonye witegure ejo duhurire BCR saa 3 mu tondo akese doni none akubwira ibya convocation gute
peut-être yibajije yuko convocation tanshikiye mu minwe
kugira ariyo convocation riboneki mbega koresha umwanya yoba banza kwanze dusigure bya Sauda wongere utubwire ukungene byahavuye bijamo kumva
petit frère uta hari kintu kimushobora gutahura jende umuntu nicisha bugufi ariko bidasigwe yuko ntazi gukara kandi bidasigwe yuko ntazi gufata ingingo kuko no murugi wanje mpora mfata ingingo nk'umuntu w'umugabo jewe sinemeranije n'amategeko y'umwigeme je nyene nizaniye mu kazi nta kuntu je yari kumpagarika ibiganiro vy'umuvumburo kugira wabikore
nta kuntu tukiraho nyene aho nyene ni Sauda yaguhagaritse yuko kuri ibiganiro vy'umuvumburo cyangwa ni akese nyene kugusinyisha kontra
yaguhagaritse
Sauda yakubwira nkane
guhagarika ibiganiro vy'imivumburo
Sauda yakubwira nkane shaka kudusigurira bro
yambira nka chef 10
chef tende gute niwe mwasanya
amasezerano ariho chef bon ni cyo naje ntatahuye neza umuntu atazi ingene nashitse muri cyo kinyamakuru ashobora kumbwira ngo hagarika ibigano ngo kora ibi ukuntu uyo uwo muntu nyene yombwira ngo dukore ikigano ngo ndakwirukane mu kazi ngo ndakwirukane mu kazi ngira ati yo ya never we nushaka kunyirukana mu kazi ngo bari system
ariko tukiraho nyene my brother grandfather tugende buhoro buhoro Sauda yashisa kubwira ngo hagarika imivumburo
kubera ko hagarika imivumburo professionnel
kubera ko hagarika imivumburo
ngo kubera ngo brand ngo ni branding ukundi ngo nkore professionnel naje sinabishimye sinabi professionnel ni kureba
professionnel ama ivyo bindi navyo bikorende
ivyo bindi abikore abikorewe
umuvumburo ni signature nasize muri Waka Light TV ndayisigira abato yibanje n'abazokurikira
kandi yaremwe na simbizi
kabisa oya simbizi ntiyaremye ivyo
niwe yaremye umuvumburo mu Burundi niko twakuze twumva
sivyo Signature yuwanje nasize mu kinyamakuru Waka Light
Waka ego
nahandi nabandi benshi barayikoresha iyo signature sinibaza ko ari umuntu numwe akwiye kwima gaciro ngo niri profession cha niri iki kuko nitugejeje ngahatugeze
ego
twose ngahatugeze mbega ni ke kintu kiri behind wowe wari baje yuko yuko wowe ubujije kuvumbura kuzindi mvo ni ke kintu cyo kiri nyuma nimba nk'umuntu nzikabona kure
eh kintu niyumvire nabonye ati atwa ntakuniangusha ntakunitia chini mimi
Bakutiye chini batiye nani juu?
Batiye uyo mwanamke juu.
Sauda juu. Kuziye mpamvu mugari wa muzanye.
Kuri izo mpamvu nyene kubera nyene chef 10, shakwa chef 10. Yani ni Simba na Simba dume na Simba diki.
Igihe bamugira chef 10 barabahamagaje mwese barabwiye ati ubuni wasigiye kubarongora.
Baratubwiye ati ubuni mama ino mudogo ivi ni nani?
Bamaze kubabwira koko waragize cyose kirije.
Ntacu nashikirije uko ntacyari gikenewe gushikiriza ubitahura kuko zivugijwe niko bazitanga
uko zivugijwe ariko zitambwa kuri kutashimye kuzumviriza ngo zihagaciro
sinaziye agaciro kuko jewe na nkagasuzuguro mu buzima bwanje je ndakunda umuntu anyubahiriza ko naje nduba
agasuzuguro kari kuri Sauda cyari kuri ya case kuri koresha umwanya
uyo mwigeme Sauda yarashatse kunsuzugura
igihe yimikwa niho waruri kutavuza ati aka ngasuzuguro yarije namwiza
yimikwa umwami wewe babaye bumushinga aho gusa kuko Yari chef de personnel iyo niyo pete yara je nanje nari conseiller bisigura neza yuko chef de personnel afite ingingo ko akontrola abakozi ariko conseiller nawe arahanura ati buryo uyo mukozi uri kuragira uko sivyo urumva twayaga nka chef personnel na conseiller umva je naramu conseiller ati none gasha je wibiganiro byo muvumburo kuko abimbuza ngo yego je navuze rero ubukicondo ngwe
okay umva sawa chef de personnel yari ko aja muri deba na conseiller
yari nka deba mu bisanzwe ko je
brado fe na ko
ikiriko gituma no kuri no saha nari ko ndakora ibikorwa muri Waka nuko ivyo bambiye na vyanse
wa vyanse
ko mfise uburenganzira bwanje
muri kontra burakwemerera
muri kontra
irakwemerera ko
none nopfa nopfa bo kurikirana ikiziga canje ngo we ngo uya
ushobora kuba
ingingo zanje zo kuja
muri kontra nimba warasinye muri kontra nimba warasinye yuko ni wapfa Somsio ari wazobandanya kazi ateza kubandanya ko
ya ivyo je ntavyo twabise twasinye yuko nivya bangoma uva mu kazi uzotanga amahera ibisabwa ugende
sawa by the way reka dushike kuri convocation ufise gushika kano kanya a case bench nara kumvuna una mufasha mu bijanye na music
ya
twarabona ahantu hose muri kumwe ndetse mwakoranye vyinshi bivanye na esprit yaguhaye kugira mushora gushika kugwego go gufungishanya mugenzi nenze ka rumwe mu bantu babigwanya ndetse muri kumwe mwarakunda no kuvuga ati abantu bashaka gufungishanya abantu bashaka kugira ibi kubera iki biko biheri wanyu cyari kubera iki vyahereye muri mwebwe mugiye mwara bavandimwe
yo petetre yagize agashavu kukungene kukubona nahagaritsa akazi giturumbuka ariko naje ntivyari bimvuye ko yari ivyo nyene tutumvika bavuga ati je vraiment sino ba unari ko ndavumbura sino kora sino ganzwa n'umukobwa ivyo ndavyanse kabisa rero wewe petite yafutwa
wone gashaka aho kuganzwa n'umukobwa nibisanzwe habwo niho ganzwa n'umukobwa je higa yeje
oya nubwo yoba je higa yeje nuwo bamaze imyaka
atumije
no kwemera kwa nganza
teri muri company koresha muri company ubaje harama narama company atoga n'abagore
ihari twagora abagore ariko abitasigwe yuko baca bacinyiza abandi kubera ngo abari bo batwara
wuce ko baje muri make nuko bakubwiye ngo nusubire kuvumbura
sisubire kuvumbura kandi ngo niruka
iyo brand yo kuvumbura ubwo si wowe barayigushize barayiguhaye bagushira kuri terra cyane bakakumenyekanisha
oya cyina ravumbura no muri Fribji TV
narako okay mugiye bifuza bavuga ati twe turako brandinga ku izindi nzira kumvoza uko nkuko bavuga ari bo bakubatse ho uremera yuko wakariyo yakubatse
Iwaka niyo yanyubatse.
Okay, mugi wemere kare yakubatse. Mega niyo yibaza ko bashaka kuvuga ati reka tumuhindurire kugira tumwoke mu rundi gwego.
Kuba numuvyera rero umwana gakura, umwana akarondera umudemo. Eske umwana ararondera abaza muvyeyi we ngo papa ngo nje kuresha akademo ngo ndakaje.
Muri make wo wumva yuko
umwana arakura gafata ingingozi we nawe ne kuko yakuze. Umuvyeyi agateka kawo kabara ko gukuza umwana. Niba bisigura yuko ucugumo mukandamiza nka kumumengo nyene ni ugize ubuzima.
Muri make wararenganijwe.
Jimbo na nararenganije vuko nimba narahagaritsa kazi none icahakiri
sawa tugiye muri contra tuje muri convocation ko contra niza nyiyo convocation sivyo uribaza ko kubura koresha umwanya muri waka light tv akesdon hoba ari kintu yahonze
mugiye nta kintu na kimwe ashobora guhomba kuko turabakozi turi benshi uko yanyubatse hariho nabandi yubatse tuvugana
turi naje ndi ya naje
oya pana wewe vya kera ubunyene dukorana bari muri waka turi kuri etape imwe twagenda tubangabanganya abo bantu rero barafise ububasha bwo ku
kuguta
ibikorwa ndetse n'ubikorwa mbona bibandanye gusa nuko jewe novuga neza yuko numuvyeyi ahagize umwana umwe abura mu mujyango harabakayesheke kanaka ku muvyeyi ari kakaza kabura ugwarubavu kabura umwana cyibuka yuko mwana
kabisa koresha umwanya uribaza ko akesa gukeneye iki ukeneye ko iki yifuza kusubira mu kazi cyangwa wifuza gusubizwa mu kazi cyangwa wisubiza wifuza gutangura ivyawe
akesi yifuza kumfungisha kuko nivyo yanzaniye convocation kandi bita hari ivyo twavuganye
turafitanye amazi yifuza kugufungisha kuberi agukeneye kwiki ashaka iki ashaka iki
oh sinzi cyashaka sinzi cyashaka kugenda nugwanugwa gusa ivyo yoba yifuza
okay bitubwire
icyo yifuza ko nsubira mu kazi kuko nta munsi wari mwigeze ambwira ati nta munsi mwigeze ampanura muri situation ngo yekizo mindi tekereza ubwenge hamwe shira ubwenge kugihe ukora akazi nabibwirwa n'abakozi bagenzanje
kontra ivyivuga kontra ivyivuga ayo mafaranga ubaza kare yo bagukeneye ko wanse kuriha canke hari ibindi binagukeneye ko canke akeneye gufungisha tu ufungwe
riga je nibi bintu byo convocation nta nisiguru binagira nibi natahurise none umuntu umwandikiranye umunsi uzo murira kwa ayo mafaranga yo kuva mu kazi mu mutavyumwe yani bikuvuye ko uremeye kuyari none convocation yiki wemeye
ego dusubiye aho nyene umvize kino kibazo dusubiye aho nyene inyuma mu bantu bakunze kubakurikirana hariho bakunze kwita manager muri waka light tv rwe silva akaba yarasanzwe ari n'umukameramani wa waka light tv silva uyo silva ngerageje kuraba niwe yishura ibijanye na koresha umwanya mugiye amasezerano yo kuvuga ko atakinyamakuru kiyo kuvuga wo yakoronye na AFISE
nawe ni
ubwo AFISE niyo ba yarashavujwe nuko wafashe umwanya kugira icyo ushikirije kuri televiziyo yawe mugihe we atari wafashe ijambo ngo ashikirize vya koresha umwanya
si we yafashe ijambo ariko vyaciye ku rubuga rwiwe sigura neza yuko AFISE point d'accès yo gupostinga ikintu AFISE point yo gupostinga ikintu kandi AFISE point yo kuvuga ati ikiganiro ntimugishire ko hariyo n'ibiganiro twazana kavuga ati ibiganiro nta ntumbero bifise futa
cyigano nimba ari niko muri make AFISE nifuza gutangura ivyawo
oya niyo bigwanya kuko none gasha
hagiye mu convocation
kwa kunyesha hagiye mu convocation riga nta mvura idahita hawuzi kuzi wa mvura kunyesha bro nashobora kumbuza gukora ivyanje kuko mfise uburenganzira bwo gukora ivyanje cyangwa kubihira none nkubu no kironkera visa yo kuja mu aha bariko baraja
muri
Serbie ne sino gena yonzi birango we nyunkwe kugurungo singene ndaenda ni shwa yangu n'uburenganzira bwanje urumva nico gituma nubatomba atombuza ko rivyanje kuko ndiko ndanabikora na telefone
abadukurikirana bashobora kwibaza ati koresha umwanya ari kuvuga ati reka je negera case tubiyage tubiheze
twarabiyaze twarabiyaze
turanandikirana
turanandikirana none hari kirenze ico ingingo yavuye muri jewe
kabisa
Landry hari kintu abadukurikirana bamanze batahura ikintu kimwe jewe ndi ngaha kuri media aya majambo niko ndashikiriza n'ivyumviro mba mfise ndiko ndagenda canke ndyamye biba bitandukanye cyane nimba biba bitandukanye cyane turafise ingingo zacu urumva nimba je novuga ati gukorera umuntu ndiko ndabona ubuzima etape ndiko ndagira kumengo kubandanya nkorera umuntu ubuzima ni hajya nyene si nduga si manuka reka ndavyihoze nje gukora ikiyete nishwa yanje abadukurikirana bazotegeye cyo ndabashikirije abari cyo batahura
kabisa
mpanure gusa nibazunjye mu buzima
kabisa
yego
eh Mr. Koresha umwanya gushikana umwanya anditswa nakabonge amarira kambana menshi mbonye ivyo buri kurakora kurugagwa gukoresha umwanya bivanye no kubura uburyo bw'ibinabiriya urifuza ko abakunzi ba Hitop TV bo gufasha gute
babakunzi ba Hitop TV cyo bomfasha nuko supportinga gusa kuko na mu byo babafasha no kubasupportinga gusa ariko nimba ari cyo baciyongereye ko naco ne cyo baciza gusomba kuko tubaye mu buzima
uwo kwifuza akavuga ati genda mu kine koresha umwanya dukorane canke mbe mu partenaire wiwe koresha umwanya wo vyemere
oya sinshobora kuba musubira mu rubwo buzima kandi kuko no birabishe birabishe
ubu nikoresha umwanya kuri micro behind the camera ni alaba fact alaba
oya nikoresha umwanya behind camera ni mamagi ni wamfatira telefone ko nkoresha telefone yi
ah okay okay ariko rero abantu bashaka kumenya koresha umwanya giye kuri Uganda giye kuba iki kubigiki
Mr. Koresha umwanya bon abagudukurikira niba abandi babaseriye nkuko ndiko ndabibona zoba serie natwe ariko nibamwe mukira zoca ndabiheba
yagureza
niba abaserie bakabandanya badushigikira nzoba serie nanje ariko nibamwe mukira ntatangura kubona views ngo 15,200 nzoca ndabiheba koje we ndambi ngo ngo zoca ndabiheba nzo mbona yuko bampenze tuzokugwa inyuma ama commentaire yawe tuzokugwa inyuma turi kumwe nawe ndiko ndabibona
kabisa
nzobone jo rero mwatangwe gukita ngo toka ngo
kabisa reka ngire ko ngire ko mbira bataranigwa mbira ko abantu bose bagadukura kuri Hitop TV ndifuza yuko support ya mbere iboneka kuri koresha umwanya abakunzi ba Hitop TV mugire ico mu mukore nkuko mwabinkoreye nkuko mwanshigikiye ndazi neza yuko mu bakunzi ba Hitop TV dufise abacamanza dufise ababuranira abandi dufise abagerageza gukora ibishoboka byose mu nzego zitandukanye z'igihugu kugira umwene gihugu ntarenganywe ndazi neza yuko bahari koresha umwanya
yeah
akize dani yavuze ko vyinshi mu gutumvikana n'abakozi ico kintu wagiye muri Waka Light ukizi cyanyu havuye kimenye uvuyeyo
naravyumva ariko siko nabisanze kizani ni umwana mwiza cyane ameze bon ubwo sinzi shetani yamuteye muri no minsi
okay ubwo bwana bwiza nkamwe bwo guhava bugaruka akifuza ko mwosubira gukora muri Waka koresha umwanya yuhava subirayo
bon gushika kuri no sanda bona yukumengo gusubirayo burya gusubirayo vyova ahanini kuri we ahanini kuri we abishize kumugaragara nkuko babishize kumugaragara ati yajanywe na jaruzi akavugisha kuri yuko je ntajanywe na jaruzi
ahubwo wansa kagayi
nansa kagayi akavugisha ukuri guhari kuko je sinogira jaruzi mfite umugore no umugore wanje arabibiganiro wo munsi guriki ushaka tujyame muzungu wa pili njyame ndabi none wajyama ari abahari yakubwa herere nakoze sishora kwisambura ko nk'impeneje ndumuna nta jaruzi
ubu rero abarundi bose dushigikire koresha umwanya koresha umwanya official koresha umwanya TV
bo sinsavye kamera sinsavye microphone sinsavye iki oya banshigikire gusa baze kuko biranangyohera rega nuko uri impost nzikinda nkabona bagikurikiranye numunezero udasanzwe ni reisite kuko izo views niyo nibwo bwo buryo nyene
bwo kurondera iyo note
nzoguri iyo kamera sinsavye kamera mu byumve
si aho ndumva ko ari mu sponsor ari behind ariko bishoboka byose ntave yumva ko wasavye ibindi
no nta mu sponsor numwe hari ndabisubiyemo nimba hari yandike muri commentaire ariko ndazi ko ataho hari gusa ndize yeko hari uwo kumva ikigongo akavuga ati kireka ndagikore ariko Jesse ico nasavye nasavye je comment ubarabe ibintu nakoze
koresha umwanya hari bamwe mwamenyesha makuru mwagiye mukoranira haba kutumvikana hagati yanyu haba ama beef mu binyamakuru bega ubwo si nibo bari bo batumye bo bari behind yavyo ugasanga ko baje mu matwi a case down bivanye n'igikenye kubona ko bafise ibyo badafise abandi mu buryo
oya nta mu youtuber cyangwa mu journalist cyangwa mu kiyo
yo
nyinjira mu matwi jewe
oya yo kwinjira mu matwi ya case
yo kwinjira mu matwi ya case sinzi ariko a case araci ubwenge a case niyoza kumunjira mu matwi nawe araraba tuye umuntu nubwo aje kumbwira ibi afise ihe ntumbero akene erega akese araci ubwenge akese mu bimenya akese ni intwari kandi akese ni umwe mu ntwari dufite nga mu Burundi
ya mu matwi
no n'aho mu Burundi aho tumuranga mu Burundi vraiment aho bari ho echec idase kuko ari mu bantu bakujije ibintu vya YouTube
mu vyeyi wacu
ibintu vya TV online umuntu eh
numesha makuru wa mbere nga mu Burundi akese ni yamureze
niwe yamureze voilà
okay tukira onyene akese my brother big shout out to you my brother akese don you know umuvyeyi wanje uko biri kose bato yibanje nabo bagiye barakurikira kugira ngo nduravyara kandi akabiterambere ku muntu ni iterambere no kuri wewe ndetse ni nishema ku gihugu cawe ciza muri yangingo yenyine cyubaye mukuru w'igihugu yukugwanya ubukene mu gihugu no gutanga kazi no mu kwiremera ubuze natwe tugeza tugatanga ubuze
ariko randi pardo gatoyi baharu bacu mugari mu kirundi bati umufa w'imbwebwe
unyogishushe
none kuko abantu batokwibaza bati KORESHUMWANYA nyene muri aka kazi na nyene yari afise nagakamishemwo nawe gukora
kandi wabitanguye ari uko nyene
nabitanguye ariko
bagushigikira aho
kuki batavyibaza
baravyi
none abantu erega gusubira muri none akese
ururimi
ububasha bwo kurira
ururimi gumwe rukamwa mafyu kandi rukamwa meza rukamwa menshi
urumva
ariko niyo mpamvu kujuragiriza abafana mugihe bamenyereye mu mabezi
oya Nta mabezi je ni banshigikire nzobaryohera nkuko nabaryohera
kabisa tugiye kubona rero TV canke nikoresha umwanya TV canke official canke media
ni kujya nyene kibereye kujya nyene ni vyanzamwo je kuko mfite ivyumviro vyanje nta muntu mashobora kumbwira ngo gira ngo koresha umwanya TV kuki ntogire ko nyene yibere huko nyene ariko nabona ko bikenewe nzobigira koresha umwanya media koresha umwanya brand koresha umwanya canke ndabihindure ngira ati gi ndayandike ko gi
inoti yake zuri hajya
nzo yari hakunkurikije ikiringo twavuganye nzo yari
hamba tari banga ni gari arahari hoto yakurihira
nta yahari ariko
hamwe iyo noti yoboneka niho bugifunzwe niho convocation yoba iyo kibanire
none twofungwa gute nofungwa gute kandi nareme ikiringo kitaranagera
Umva bihagaze kuri yo convocation rero kandi bo bagutanguye bavuga izina ryo mu gihe bitari vyemewe muri masezerano
baravyemeranije turanabisinyanira ati
batemerewe kuvuga ivyo bavuga
giye kuba kimya ico bita kimya calme no status
ngerageje kurikirana ikiganiro da Silva yakoranye na nurya mwigeme Sauda Sauda warabona neza yuko afise ivya kwagiriza afise ivya kwagiriza mwakaba naho magaze
no umva amaze kuba ntawo magaze ni ntawo magaze nyene umuntu nuwo hagarara ku ijambo rimwe
akavuga ati
njye
ni sheri wanje byari umugabo wanje mutwaca ukurangiza niki kintu kubwira kunzi ba Top TV ndetse ni jambo gihumure kuba gukurikirana n'abagukunda muri waka
jambo gihumure nuko bonsengera ibyanje bigatera imbere kuko naje mbege naje ndumwana w'igihugu ndondirira umuryango wanje nibamfashe gusa bantera intege bansengere cyane hama imana ihezagire ego
kabisa nk'abakunzi ba Top TV twese ndifuje ko dusimbira kuri YouTube channel twandike Mr. KORESHUMWANYA duze tumushigikire tumuhunda ama viewers ndetse uje muri description ngaho mu munsi uraza kubona amaze gupininga link yaho asanzwe ari kari sununura mu kurondera agafu ka somsio ndetse no kurondera agafu ka madami ndetse no ubwiyo mukwiteza imbere muraza kubona ngaho twese hamwe nka Top TV dushigikire ugwaruka rukora cyane dushigikire uwo munyempano dushigikire uwo mutananigwa ndetse n'umutarambirwa cyane ubutadebukirwa ko iyo udebukiwe mu kazi usanga vyanse usanga akazi kakuraniye twese rero nk'abakunda iterambere ry'igihugu ry'abana b'igihugu cyacu cy'u Burundi twese dusimbire kumushigikira nka Randri promoter nakiri kintu nzokora atari ugusupporting mimi ndakusupport kuko kuna jenera shigikiwe igihe nari mu bibazo nk'ivyo urimo gusa ico jewe nta kitahabaye ni convocation ico kitahabaye kumvo zuko since nitwe bigarukako ariko tugushimire mister
ya murakoze cyane mwakoze no kuntera iteka nkumpaka kajyo imana ibahezagire cyane
asante sana.